Onyankopɔn ɛhyira mo bebree.
Amen.
Ɛwɔ adi sɛ ne mo nkyerɛ mo.
Amen.
Ɔsɔfo Onyame ɛhyira mo.
Amen.
Mewɔ New York na mete wo nka. Yɛka kyerɛ me sɛ mepa ha na maama wo ha bia ne maama ha brankɛyɛ. Na bɛyɛ na kyerɛ sɛ wobɛdu yɛ nso ɛfie a mebɛhyiri mu nso na me nuabaa ɛte hɔ nom ɔno nso ɔno na ɛkɔ asɔre Linda. Because of the number of members, and I'm here to say, many people are coming to me to the money. Serious. dear, the cat was a mission to do. The Yako is serious. May China also for money and another opportunity. May call New York, remember back. May Balantini CD, the latest album, what is the Maryland, eh? Maryland Pentecost, no. Yamekwa on the 16th of November. It's a may call, remember back. I may be a Mundia, Empire, Ebuka. I don't know what I'm saying.
I was listening to one of his songs on online. Was it Yari Yari? Yeah. Ah, tomorrow.
Oh, mi Yari Zina ni bamba, bamba ni unu Zina. Yari zafari yoyo.
Bye.